lebaka le ntseng ke ngolle show e ke hore ke le nthuse hore ke kgone ho bua le Lwazi ke la monkela loan hore a kgone ho reka koloi. More than 8 months as a sapatale loan Lwazi. Every time ke dula ke molata mo a dulang Lwazi tjhelete, ke tlo ofa tjhelete. Ke eleletse hore o blockile number tsa ka he ke founa e sa kene. Nka mo sendela WhatsApp a zanga nkarabe mo blue tickile fela.
Fere,
Shapuzi.
I'm here with your sister. You know, okay. You know Nki.
Yeah.
Abuta Hauki, have a conversation with your brother.
Hello, Lwazi.
Hi.
Ke kopa o njwetse, when was the last time o mpatala tjhelete? E ne re dumellane ka yona.
Mfethu, phela ke qetetse kgale ho patala because ke tseba ke qetile ho patala.
O tsebile jwang wena ho qetile?
Because ha ke calculator nna on my statement, tjhelete ko transferetseng yona, it's 41,000. Ne? And then tjhelete gaining onto my account is 44,000. So ha ke calculator ke thola hore ke 41,000 plus the cash e ne ntse ko fa yona ke o jwetsa hore ke patalla pele bokgodi tse itere ke patalla bokgodi.
Ga ona mhlang kileng wa patala dikgwedi tse itere because o ne mpha tjhelete up to 2,500. So 2,500 ke tjhelete ya dikgwedi tse itere jwang installment le 2,700.
Ke ho nona le moo ne ke o fa tjhelete in cash.
E le bokae?
Ho nona le moo ne ke o fa bo 6,000.
Ha ona 6,000 e ke e thotseng hard cash from Lwazi.
Nna ke batlo o tlo etsa strike kapa anything. A kere ya cash obviously o tlo e denya.
But look, we have to prove it wrong. If
no, in cash ha ona hore re tlo e prove wrong. A kere a rena proof.
E ne le ya family.
Yeah.
Guys, don't be naive. Just because we are family, when it comes to money, let's put things down on paper.
The thing happened ya hore ke stop ho patala ne. Manana la joina debt counseling.
Ka lebaka la eng?
Ke ba a ke tsebe ka lebaka la eng o ne so feela gore loan ya o bimela.
Loan ya mang?
Loan re nkileng re le two.
E patalwang ke mang?
E patalwang ke nna le wena. Ke
there is a certain amount.
If a rona ntse e patala.
Yeah.
So meaning tlamele no re bua ka ntho e fedileng.
Jwang, wa tsena ke patala bokae?
So meaning o stopile o patala, ke stopile o patala. There is a certain amount
to every agreement wena Lwazi o faithe ho sticker to agreement ya rona.
Why auntie a patala a skipa dikgwedi tse ding whereas a itse yena o tlo stopa patala because ke le under debt counseling.
How much does your brother owe you?
Statement in balance ya African Bank yona jale ke 56,000.
Why?
Ke 56,000 because there was a time mo aning a sa patale teng. Wena o expectile hore o ntsha di 2,000 tseo 500 di 6,000 tseo buang ka tsona ha di na interest ya African Bank. Ska ha o tsho go qetile o e patala 44,000 e o thotseng e le jwalo.
So ha o tsho jwalo na. 41,000 plus 20,000 cash is 60,000.
But the 20,000 we don't have.
I don't know yona. Okay.
Yeah, so it's fine. 41,000.
I can exit. I can strike le yona hand trip.